we get all the guests to caramel for us? Caramel dance?
I'm hot.
Do you guys need us to show you how?
Yes.
Okay, stand up.
Look at this, I gotta see.
Okay, 3, 2, 1.
Whoa, whoa, oh. Da 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 da